Anyway, Ijambo ryawe reka unsiga amavuta kugira ngo arivuge kugira ngo abantu